Except this is Lili Hlohonolo from CMTV. This is another episode of Calling Your Partner to confirm if your partner's loyal. My brother here, he's here also to test his relationship. Mfethu, right?
Right, Mfethu, wena?
No, I don't know, I'm right, Mfethu.
Hey, tada.
So, Livizo ke mang?
Ke Luvuyo.
Luvuyo?
Yeah.
O ratana le mang?
Ke ratana le Bloom.
Okay. Lena la how long le ratana?
Rena le 1 year.
1 year.
Yeah.
And wa mrata?
Yeah, too much, too much.
And everything is a mashup mo relationship?
Yeah, yeah.
Asanga wa cheat?
Ah no, as aksobone next moyen. Yeah, rinse rutlo na amna.
Lwena personally asanga wa watch it.
Ah na next. Ah next.
Okay, so la mafelo morning ni.
Nekna le na maobane. Yeah.
Okay. So khope ofa ke dina mafunza gare mafonele. Khope ofa ke dina mafunza gare mafonele. So we na 1000 rand if we loyal, ne?
Okay.
If I loyal then we lose.
All right.
O sore monate motsolone ke a bona wa tloa
a ntse ra monate
ntse ya sore monate ne
yeah
awe shout out ah motsolo o shapo mena o tshola motho o le gore o fanto e batlang ya lo ene mo fanto e batlang hi number 1
is bad
hello
hi how are you
I'm good, thanks.
You're speaking to Lee from CMTV. We are doing a show called Calling Your Partner. So your partner is here, also want to participate. We want to ask you a few questions, and your partner wins 1,000 rand if you're loyal. So can we ask you a few questions?
Okay, no problem.
Your partner is light skin or dark skin?
Light skin.
Okay. And how long have you guys been dating?
6 months.
6 months, okay. When last did you see him? When last did you see your partner?
Last week.
Last week. Wamrata mar.
Yeah, kamrata.
Okay. Vizola Ekema.
Amo.
Te amo.
Yeah, ke amo.
6 months.
Hey, Bloom. Bloom.
6 months later.
Uba no amo. Uba no amo kahle kahle.
Eh,
umuntu kani? Mina ngibese ngiba yini ke kuwe? Uamu umuntu wakho ngathi ngizwana nawe for 1 year yonke wena nomuntu ona 6 months.
How mara nawe uyafana umsatisfy mos.
Mara ngiyakwenzela ke. Okay, ngiyakwenzela ukusatisfy ngiyakwenza. Why ungakhulumi nami? Why ungakhulumi nami? Why ungahlali nami ukhulume nami as abantu bayenza ku relationship?
Ah, uhlala uhlala ungekho uya kuphi?
Hawu mfethu ngiyaphanda uthatha. Ngiyaphanda. Nawe uyazi ukuthi at least nginokuthi ngilahlele okuncane. Uyabona?
Ngiyakuthola.
Labantu bayahlupha bafunini wele bafuna yonke into kanti wawungenza kanje mfethu. No, now uyazi ukuthi kunjani. Now uyazi.
6 months.
Hayi, 6 months. Mfethu wawenza so. Wawenza so.
So because it's 6 months or now 1 year. So side dig mamma. Who's the side guy?
Who's
the side
nigga? Pendula, ubani side?
Uwe side.
Hayi, azin.
From a main to a side.
Hayi, azin. Mina ngibona ukuthi ngcono azin. Angeke ngikhona ukuthi ngibe yimain ngizobuya ngibe yiside. Yazi ngcono ngivele ngukuyeke. Ngcono ngukuyeke Bloom. Ngcono ngukuyeke Bloom. Ngikuthanda kangaka mara. Ngikuthanda kangaka. Amara niyadlala ngabantu nina. Ngisuke ngiphanda muntu wami ngisuke ngiphanda. Lokho kusho ukuthi wena uhambe uyokokota next door uyisa ama dustbin abantu.
Waye sebenzisa icondom wena no 6 months.
U6 na isebenzisa icondom wena no 6 months ngoba mina nawe asisebenzisi.
Sisebenzisa
kahle nje. Wena ungayithandi kanje icondom unamanga man, unamanga man. Ungayithandi kanje icondom.
Ayithandi. Uyamaza akayithandi.
Akayifuni wangikhiphisa yona nge first day wathi yamlimaza. Loya na iglimazi kuye. Ayiglimazi kuye.
And wena u side, how come wena awusebenzisa icondom ole side? And many way sevens.
Ah, mara. Bloom, wawenza so mara. Wawenza so. Lokho kuncane, lokho kuncane 50 rand nyana, 50 rand nyana, it's something. Yazi ukuthi khona abantu abangayitholi leyo nto leyo.
Zama imali
eningi. But ukuchita indlela yokuthi ungibonise ngayo leyo.
Ufuna imali ini wena khanti?
Mara bengicabanga ukuthi mina nawe singafikisana lapho kube awu cheat. mina nawe what happened to ukuthi mina nawe siyenze leyo mali leyo at least mina nawe sikhona ukuy enjoy why ubheke ukuthi mina unikwe yimi kanti relationship akusi ukuthi izinto zenziwa both ways
yeah namanza mana nawe silungise izinto ngithi ngoba mina ngiyathanda and when we mean yam
how manje second main with this side
mus ngiyamthanda ngiyamthanda ukuthi yena akafuni ukuphanda
uthi uthi uhleza ngekho waphanda mus
ayayi ungiphi imali encane 50 rand 20 rand ngiyenze kanjani
umfama 20 rand
mfethu iyo le ehlanganayo mfethu yiye ehlanganayo ayikho enye into engikhona ukuyenza or ufunani ngiyoganga
if imali ayikho ayikho mfethu there's nothing you can do so leza jwa
mina so ilungisa uma uyeka lowo muntu mina ngilungisi kusesenabantu owisa ama dustbin abo
uzomshiya lo wa 6 months uzomshiya or uzozama?
Ama ngaphandanga phela ngizobuyela kuye lo munye phela ngizwenza kanjani?
Ha, kushukuthi wena ufana nensipho ethengiswe Shoprite.
Hayi.
Ongaphathanga imali elingane wena, kushukuthi awuthatheki. Yo,
so what is your decision? Do you want to think about it or do you want to leave it?
Hayi nyamiyeka nje.
Wayeka.
Hayi nyamiyeka nje.
My sister uyamuzwa ngithi ungamforced aka sakho.
Sizoba right sizelungisa nje kamnandi kanjani?
Hayi uthwayele.
Wena oremu futhi wa dumela lento ayibuya.
Hayi lento ayikhuluma kuzomela ukuthi asebenze kanzima ukuthi ngivume. Because kunomuntu we 6 months mina nginonyaka. Yabona ukuthi kuningi akwenza aside mina ngiyophanda. Ngizothemba kanjani? Ngizokushuthi kumele ngihlale ngigadane naye.
So conclusion yale conclusion yazo.
Sengizobona ngaye. Mina conclusion ukuthi yena meke ezozimisela ukuthi ayeke lo muntu then nami khona into engizombekela yona esayidi.
Okay.
Yeah.
Wamuzwa ngithi my sister.
Yeah, ngiyamuzwa.
Yo, njalo mara pandemic. Ufila kanjani mfethu?
Hayi mfana ngidabukile. Ngidabukile bro wami. Amthemba lo muntu fucked up.
Yeah.
Cabanga uconcentrate ku one year relationship unganaka ezinye izinto unganaka abanye abantu abadlula lapha kwakho.
Kanti yena ubusy ka 6 months.
Kanti yena unesishebe side. Ayish.
It's heartbreaking man. Ay. Should you organize your counseling?
Angizozama ukuthi ami ukuba right. Ngizozama ukuba right.
Ayish. Any advice to people who are watching about relationships and stuff?
Ngasho ukuthi uma umuntu ungathembi lokuthi uthembe njengami njengoba bengithembile umazi ukuthi omunye umuntu umntwana omunye umama unomunye umqondo wakhe wena uma ungekho khona into ayenza esayitini mina bengizitshele ukuthi lo muntu sibhekene sizoba nempilo right khona uma ungibalisela ngokuthi ngimnika ama 20 rand 50 rand maka ngaphuma la estrade nangeke ayidophe ngoba nama ngidophi ngithola kanzima uthamba ibana ziko
sorry man
okay out here
this is Lile Hlonolo from SimTV this is the end of the episode don't forget to subscribe like and comment we out don't go
I got the bad news this morning yeah last time baby since the
manjo so buy and buy the t-shirts that how about taking
thatha la money to make my life like this and the zimbahla zakho pakwa
Ah, ke malindi wendlu jo tori ke mali kanti nna ke mo wena
ke tla di patla za
Molile
no wonder lengwe yakho bangena bakuye manje ngithi hello iti ho i echo
yazini asicede nje manje lento leya ngisafuna net nawe ngidelete vlog yazo ngifuna ukukhona ngihlabonga so hazi sesithole no 1000